Sanibonani endlini Tusavakacha mindla lifika malensizwa mina Phuma lenzansi kwafeluba Sizwa mina 35 Two is in dark Lapha ngiphuma khona maphuma khona batha ufiki la Nyamangala Mangila Bebathi ngiyophelele moyeni Ibarak manje nginkanye Njengoba ngitshala ngempilo yami Funa ukuthatha naye imfundiso yami Thithemba libulala Kube labulala Ngabe namba phewami Poverty, jealousy, negativity Tongnanda Ula Go away Poverty, jealousy, negativity, tongue go away, far away.
I cry, my little brother, got high, watch the sun rise.